This is the mariage guy.
They go so on. We
should be grand. Now give it. Never go to
get this one. But Marie, Marie, veux-tu me poser?
Yari hari umuntu pastor twakwiye bakoranye ikiganiro kuri Isaac TV avuga ngo niwe yagusenge ngo nk'imodoka nibyo
yego Albe simbizi nawe araza arambarira ati ndapfuye ngena namaguru bajaje niki
yarakuririye ngo
yarandiriye nundi tuye n'umuhanuzi tushaka kamodoka tegome ndamakura ku ikontake
byagenze gutegereza yagusenge nyene
ngutse n'ubu wa musigihe twaba inama na nyamitwe twarahuye kandi ashambwira nkaraba amazi yambwiye yuko mu minsi 33 nzoba naronse miliyoni 5
kandi vigize kuraba kera mishumi hakere kakora na rantu nza gikora muri wa kanaki
abako yamumwe amakoro
eh yabwe
ni none ya nikoyi
none idisaba mfuyi
bimwe bya Yesu ana Yesu yari nyere ibintu byiwe kama sawe mishu vipi twabi nafuye kuvuga mi nti nigyana heze shu yageze ri twabi What? Chanita muri bibiri ya gato. Andi skwe gute. Cumuhereza n'urundi ruhande.
Hello everyone. I think mizineza jimizineza cyane ndashima. Nko mbone kuri micro ni Shani Delicia. Behind camera ni Juma Jux. Numusi sasa rero natembereye. Nagiye kurondera umuntu umwe tuyage. Beshi baramuzi ari nabugira nti bamuzi reka yidondore yongera na bamutse idise ndakuramukije
kandi amaze kumvuka nawe ndakuramukije
ndamukiza kunzi ba Isaac TV
ni sawa bakunzi ba Isaac TV meze neza
okay umva si umuririmbyi si umuki ariko hingi yonyine vyivuge idise nagwamaga nk'umuntu
jewe ndabizi nese waje kunundira uje ndakuza
basi kwa bibabwiye okay basi vuga basaka dukora kamizi yose
mukazi nkora
If
you want to go in the movie,
journalist,
you're a journalist. Kuvaya, Sarah Jose, who in it?
Okay.
Vogan the boy, because I have very quick to go and 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 go Juma jokes. Go apart of the behind the camera, Vogishukuri Jerry.
Where
Jum? Vogishukuri. Swear, swear, why I dress air high? Eh? Ngangoya ndira gato we juma so yagoya address ya hahe
yego
juma ya
yakubiye ko yaje ngasangaka
yambiye odurira
ya jimbere yawe canke yagutanze gushika
nje natangiye gushika huko
nda Kenya tangiye gushika ntabunye rupango yasohoka ukora mu undercover
okay disoke kwikurambesha na bro
duvugisha ukora ati je narinje muri moya mbiri hama Tuvuga ati reka dukore content.
Mwembiri ho ni bihe.
Mwembiri yagenye twa ko turagiye.
Nuko akarambesha na
promise. Ubeshera bya wapi? Bya wapi?
Okay, idise na shaka tugagi gatoyi. Reki tu insori ite
mbuga. Insori ite gani?
Idise se tukuravuga je kurambesha.
Ndakubeshera he.
Reki ndatiko ntamutsinda. Okay, asi idise. Yari hari umuntu pastor twakwiye bakoranye ikiganiro kuri Isaac TV avuga ngo niwe yagusenge ngo nk'imodoka. Nibyo?
Yego, Albe.
Byagenze gutegereza yagusenge nyene ngutse
n'ubu wa musigihe twaba inama na nyamitwe twarahuye kandi ashambwira nkaraba amazi yambwiye yuko mu minsi 33 nzoba naronse miliyoni 5
warazironze
oya ziste ntizirahera oya
basi urabona aho imahera azova
n'ubundi gurakora reka ntibaze ngo biva mu kirere ngo ibaza ko biva mu kirere ngo bon unapambana
ubu rero tumwizere kujya mpasitori atabesha
Nari mubona umutsiko nakoreye umuti neza ntazi ngari nuza kubana na Mark Msigi yega na isoro soro ligwiriyo ligiye
toki nje ndagucorera
none se akazi nakotse nayo igari neje nakoresheje bazeho agiye imfa gusa
ndagowe ni kuko imana namwitenda mubona ok idise nashaka kumenya project izidigize
mwayiroze muri Isaac
kandi mwe mushweshe ngo Isaac TV raro gaturoga gute
mwe mubizi
netwa yiroze gute bayiroze gute
bafata amazina mugashira mu bukunga mugatwara ahantu mugaceke cyaceke cyaceke Nda besh
Uje tubeshe nyine bien sûr Ntabwo idisa ni wakora vyumvise mungira
Reka da nene gashaho twese dukoresha ama platform amwe dukora ama content amwe uravyumva None ko tutarabwa kumwe
icyo bita innovation.
Si innovation gani? Innovation mugira umunatagira ni yahe? Yahe.
Twese tuyizi ni nibanga ry'akazi uje ndavugire nga.
Nga ry'akazi nga muravise ibintu byanyu mugenda gupfumura vy'imyotsi.
Basi nawe uragenda upfumure.
Njibi ntazi navyo nkorera. Tenge nda kwa Albe akansengera akanshira ku biganza gusa gutya. Ravyo. Eh naho mba ntariko ndaboneka ku rubuga mba ndiko ndabaho. Una comprendre?
Ndavyumva cyane ngose. Idise abantu bambere batabikuzara mu vumburo nga idise uko kibabihebye.
Kwera byaronse abandi babikora.
Ah urumva ariko ratwe urumva ratwe nuko. Urumva urose abantu bagikora cyo giheba.
Ndagiheba.
Basi juzo nyigishira nzana n'akantu gashasha basinzwe gukora.
Ano gashasha.
Nunga byese rapane byo bindo biruvuge.
Eh. Oya nibyo nyene ngiravuge byo zurabikorera kuri kamera.
Ibya.
Eh ja hanyene nka mwambire nyene fresh ngo ufite ta inziza mu kwoga.
Eh iyo nyene.
Urage ndubaze Albe.
Albe ne eh rwaramugira amafaranga yiguze.
Oya ni yahere twe byose. Aho urage ndubaze Albe atige modoka ya Idris yiguza ngaha.
Oya ni ushaka kuyambira ga Idris.
Ubu karabye gucubona gakwiranye n'amafaranga na gute.
Sende kwibira by'imodoka na
pini. Nengi mu modoka wayishira mu kwiri.
Kubera
Uro waragapine
hanu eh ni bonga subu muntu agenda
numupolisi ngaka kagabonya avuga ati ni pine riri ko ririgendera mu barabara
cyane se mugangira ashubushuhe burakwica kwera uri muri ako kamodoka
eh uzi ko nigeze gusaba ngafa na ba Isaac barakenye ni bagende ari umusigeze ko nigeze na Isaac dusaba mutera abafana ba Isaac wapi ni fake
umwe ko dutukira abafana je ndazi ko ari abantu batunze cyane
gusa bya wapi sinakora ni kigano na Isaac tubasaba intererano mbe intererano yiki telefone ni wari kora kamera
ehe
hari ba bagitse
ne usanga basavye nabirega
narabasavye ntayo bigeze bagura
cyane Isaac yari kuri ya mahera
birashoboka ko Isaac yari kuri ya mahera wallahi ko sinumva ko ari abafana ba Isaac telefone ari mfite numbers none singinga sio nyingi vize singinga haize hafu hari muri December mengo y'umwaka uhetse
ndenega igisa rizura nkamera y'imodo kutaronka kamera ya telefone bre
oyi nashaka ive mu bafana ba Isaac TV kutavyumva
igisa bya fana aba project
igiye modo ka yavuye ku bafana kuma kuba malaika kuba kuri libobokoshora makasara bafakaje yansengeye asambira ngende ukaraba amazi avanze n'umunyu nikauza iyo moya mbiri abafana ba Isaac kandi ivyo byabaye avant yuko mugana abafana ba Isaac abafana ba Isaac TV ndabasaba telefone nubu mura kenye munakubitika viba kandi benshi nabonye ari bari hari kama ni omani hari mu barabu bya mama
nenege gise ndakubaze ko uvuze ivyo bintu je mboroje kuvumenga nibyo nivyo kiislam hamka wasenge na Albe
ya ndimbe bavuga mu ndimi
ah no kuvuga mu ndimi nga
eh
urasenga gise we hari
cyane go
sengera kwa Albe
usenge
Rekutasha wa mashatari ya.
Mashatari nyawaki. Ayo na kushitze mgo naku hii.
Ariko mbana ya. Izi sana mwenye kwa kukulista chungu wa kujite peri mi vijia genze kutu.
Akayasho tukwa avizi. Bia aga fonda tu akavizi.
Ako edis. Bara wana neze kukiza mkura buwe muhira.
Kusafuwa buwe muhira.
Davani vizite kuno vila chari iko.
Vila chari iko. Bia wapi. Ila yungeni mingwai wewe yumi. Juma mga kamiri. Wana ere. Mene na jondawe. Wana sa numu ya gitu.
Okay, si disavuze ngo rakivye permis.
Bara ni permis bara yivye. Umbwira ko ute permis yo vanga.
Ah, yari ngaho.
Chinese zake yatumye abantu baze kunyeba.
Igisore mura we zake mufiye. Kandi nsa nakugize dukorere ku kazuranga kwe kiba byanse. Bashya yarangwe kuronka ndababwire.
Oya nata permis mfise ninge kuyaye.
Ah, karutara nk'imodoka ni wagenda.
Inde?
Karutara
ni mbari kinama we mu kinama. Ne ndakubaza kubaza ikibazo kimwe. No mu nk'ibi yo urutse busi. Uri kuragenda mu kinama.
Eh.
Abanyakinama ntibakora abacara.
Kubera?
Ndambiye tujye nk'inemenye gusa to yo winjiye gucya mu kinama.
Yego barabanda bakaza mu muntu amba DJ ngo uba nga ngo muri ka.
Uba muri oya.
Nkacavuga we ya.
Je nakeneye kumenya ibisanga uruhura navyo ugiye mu kinama.
Ibisanga?
Eh yego kandi ubimbwire vraiment.
Yisanga mura navyo nuko mukinama mana yanje we haragowe kugenda ubu ni king guca imoto ngai modoka ngai
wewe nyene persona a part vuzi kinga ni moto wewe kivyako
ntana kiba kumba fisa mikutere mu mato
ah umuntu ushaka kujya mukinama mutamba ya mikutere
mana yanje ndala buzu no muse jumva simfuma nja gutira
yo yesu kubera
no se mpa nivyo niko yari kure gusa
eka bara mingi sana
Oya brava si ibyo. Ega mukira mari abana bati sasha.
Ucharama pana haya hari kuri Isaac ndahazi.
Kweli kibu.
Ash. Aga ni mukima kiza.
Idisa tashaka kumenya nk'umuntu ya yeta amazi gihe kinini mu nga. Ubu kumenyesha makuru. Ese kumunje umutima niza isirago wahuye na zo cyane cyane.
Sirago. Sirago no banarawe nazo icambere. Nuko je ibintu sinabigiyemo ngo nuko yari passion yiwanje. Kubera no vuga ko gira tangiye ndumuririmbye. Kutwenga. Atangiye ndumuririmbye munyombo mu producteur. Ibyo byose ayo ibyo byose uko ari bibiri hari ikintu byabura. Byabura entertainment no njenya bobo ama ikintu kibihagaciro. Sivyo? Diki nicyo nyine gishobora guhereza agaciro ha muri rimvi aho producteur umenyesha makuru ko nwaza gu promoting nwazo kuvuga ja mu promote sivyo rero mugiye nabona yuko ataba promoter bari bahari bohereza zigangabire mba fise cyavuga ati ikibazo sigeje nenda gifise par contre je n'ai pas fait promotion kwi aba kuri RTNB aba kuma media aba kuri radio aba kuma television kwera abakoraho barabagenzi twakuranye cyane twabanye aba grand frère nka ba polemire ba DJ Teo nabande je baramvuza mbaga nkabona ati yego naho je bamvuza ari abandi benshi batari jewe babakeneye iyo ntuze ngo ato iki kintu kugira kibeho negeza ko influencer abandi urabyumva je ndakunda ari jambo nkunda na Natasha rigeze kurikoresha ati byanse ko babikora tuzovyikorere urabyumva ama media yanse kubikora nyamaga ati okay reka rero je ndavyikorere no rero je ufite na fashe micro apana ngo ngomba kumenyesha makuru abo ngomba kwereka abandi kibuze cyo gihe nsamfatana n'aba petit bari aba bagenzi bari bafise ikiganiro kuri Rema cyitwa Burundi Talent nabwira turazi gabagabo je ndafise ide ndafise innovation ndafise kandi iki kintu cyo kuvumbura ntiyibaze ngo ngo nikintu ngo naciyumviriye ngo kuva nikintu nari mfise mu mutwe kuva nka za 2013-14 ndavuga ati ryo munsi narose media dukorana ndatera ama surprise aba artiste ndamusanga hari parce que hari ama realite menshi ataja hanze rwana embo communicateur mu communicateur mwiza ko ari umuririmbyi n'umu communicateur mon communicateur est un communicateur s'en fout de la réalité mais dit la vérité. C'est vrai. Si tu t'en fous de la réalité, par là tu t'en fous de ces putains de showbiz, de nos artistes qui devaient nous faire consommer alors que c'est pas la réalité. La foule n'en est pas. Chacun doit consommer une belle caméra. Quand tu travailles avec une série, on vit les aveux. Aba artiste bacu bashaka badutamiki de fausse réalité rumbe kugira badu prouver leur vérité parce que umu journaliste a licence de dire la vérité sivyo ouais. Alors dukoreye sur la vérité il est basé sur les fausses réalités twatuko turafata abaririmbyi bacu na kazoza kacu n'abana bacu bafise ingabire tubaterera mu kinogo icyo nico kintu cishe entertainment kuba parce que j'étais un artiste nari muririmbyi sibyo narabona ko tubaye huku turabaye no réalité ndazizi rero ubu uyi ifo yuko ajya ma réalité ariyo dukorera ko hama twubake ukuri guhagaze ku ma réalité twubake une vérité ihagaze sur no réalité kubera a partir ya réalité turiko niho abantu bacu le consommateur kwera le consommateur bo il faut yuko baronga une vérité vérité nayo ni ibivuye kuri source iri sur nka jewe nga ibyo ndakubwiye kwera ije ndavyivugiye ibyo abivuze kumbaza ko le consommateur we wacha avuga yuko bijya bintu avuze nibyo me ndashaka kukubesha mu mugaro consommateur akavuga ati ibyo mavumba avuze nivyo ugura ni comprendre dadam niyo mpamvu navuze ati okay pour le moment rero reka créer ikintu gituma abantu babona les réalités qui se cachent derrière nos artistes je cyo ngene cyari gikubavumbura ko umuntu umute surprise utamuteguje ntabayiteguriye kukubeshe
cyane Okay, it's a little bit of a kera. Kera,
I'm
not
sure. Tiny
bro.
I don't have
votes. Sorry. Kera. Mishumi Hakraka and Antrena, you could really work.
I'm going to go to my court.
I have a
name. I'm going to go
to my court. I'm going
to go to my court. I'm going to go to my court. I'm
going
to go to my court. I'm going to go to my court. I'm going to go to my court. I'm going to go to my court. I'm going to go to my court. I'm going to That's a damn Haruko, no. Twatigaza gukora reportage every day. It's a damn and the devil's pig and my beat. You made my pomp. Or Nijanakora montage. Atakoze Jessie Navanda Nyakat. Eh? Come, I saw Michu Vip, Twabi. I'm sad. Now, if you forgot me, Ninigana Hedzi. Sure, I get it, Twabi. What? Ah! Chanita muri bibiri ya gato andiswe gute cumuhereza n'urundi ruhande
Siri kida ugeje si ndavu izese dasha kumenya wene Christmas muki basi bamukiri muhira mwese eh no twituntu mwakora gushika mu vyayi mvuga ati mana
urya dukora iki gwe gwe n'petite cyane nyanda musoma imyaka myinshi gena namuteruye gena namuheka
basi muri kumwe nko muri habi yabimeze gute
mana ki Man, yes, see you home.
What
about serious? I'm not sure. Dai gusa wunye.
Ubije kugirana nanje?
Mhm.
Na kibazo. Izari.
Dai gusa? Auna kabage ata.
Eh, ndavuga gutike izari.
Batati, bato, Marie. Marie. Pourquoi tu peux me poser? Tu fais quoi? Nous nous devons quoi? Parce que nous nous sommes quoi? Quoi? Il n'y a aucun gendarme qui quoi? Eh.
Hey,
bakunze ba Isaac TV bambiye ndabibukije ya telefone imuri amja yuza ushaka ndibinda bazabiye
basiri kuje bazoya ampa mahera nkuri
basi umviriza ntimuzasubira kuheza mahera Isaac Frank umviriz amhera yanje telefone muzofime mwimoreza dede kwera umva yayemeye ko ndamutwara ubu numugore wanje gore no munsi uravyumva
ndege gise nkamushiri wanje umpe bamva no nzizi kibiru kuri kuvuga majambo nkaye
ntivyaheze none ntiyavuze wi
sawa sawa sawa
Juma ntiyavuze wi
kandi dizese ko basaba telefone kuri abakankamira
birabashe none babona ko ndayikene
okay urakoze basi
nakoze basi jewelry kawe
akuti Mwazi kwenye wakunda chane kwa sababu sisi sasa kavuka nubeshi.
Nubeshi? Na nubeshi buri mmo. Nubeshi gani?
Mwazi kwenye wakunda chane. Ciao ciao.
Isaac TV. Oh.